nimitegura genze neza uravye twararonse akanya ko kwitegura ariko mu mupira w'amaguru umwanya wose ubukenewe kandi nta muntu avuga yuko ushobora kuvuga ati narahejeje ibintu byose bimeze neza ariko tuguma twitegura akanya twaronse twarashoboye kugaprofita ndibaza yuko imyiteguro twagize yari myiza ku buryo buri technique nagerageje gutegura abakinnyi ubwa mbere physiquement kuko tugiye mu rundi rwego nk'uko mwabivuze physiquement tactiquement ko ni ibintu bya mbere bizodufasha cyane hanyuma ikindi kintu gikonta cyane ni gutravaya abajure psychologiquement kuko urabona hari abakinnyi benshi dufise batari bwasohoke no kuvuga rero ko basohotse hanze y'u Rwanda bagiye gukinira ku zindi public ifoko baba bari tayari mentalement no kuvuga twarabateguye ku bintu byo kumenyera kugera pression kugerageza kubashyira sous pression muri entraînement kugira bashoboye gushika hariya bashobore kwiadapta nivyo bintu twagerageje gutravaya kugira turabe ko tuzoshobora kugira icyo dukoze hariya twaragerageje cyane kuraba ivyo dushoboye uravye equipe la Fistest Stars ni equipe ifise abantu babasore bakina imipira miremire kandi nabo nyene techniquement bameze neza ariko hari ibintu nabonye nagerageje cyane ko ndavye n'ibitego bagiye baratsinda n'abantu surtout ku mipira y'amasantre cyanke amakoute pied arrêté n'abantu bari fort cyane kuko n'abantu b'abasore rero ni ibintu twagerageje natwe gutravaya kugira turabe ko tutazoshobora kwankesa igori ku bintu nk'ivyo gahunda njanye hariya ikintu cya mbere tuzogerageza nk'uko bivuze no kugerageza kutinjizwa ariko jewe ikintu shaka hariya nuko twakuramo n'igori na rimwe kuko igori rya exterior rirafasha cyane tuzogerageza kugira ingufu zose zishoboka turabe ko dushobora kuronka n'igori na rimwe kuko igori ryose riri a exterior rizana avantage naho nyene so kuvuga ko tuzogenda kugurura nyene kugira turondere igori kutke kute no kuvuga turironse bizoba rimwe ariko no kutaryankesa bizoba ari byiza kuko tuje gukinira match nga hariya twakuriye zitanziza tutashoboye kwankesa igori ndibaza ko bishobora kudufasha ku kibazo cya Mutebi naho sinzi nanje nubabaza nkuko mumbaza kuko ndamuheruka imitozo ya nyuma twakoze yari kwa gatandatu buca haba match ya equipe nationale nari nabahaye akaruhuko baruhuke kugira abashobora kuza kureba kuri match ariko ntiyasubiye kwigaragaza mu mitozo yagiye agira ama indiscipline ate ataryoheye no vuga adashimishije kandi byanashoboye no kuduperturba kuvyerekeye liste ngene twari twamaze kuyitanga no kuvuga kugira dushobore kugira amahindura y'abakinnyi ariko kuri rusangi uravye abakinnyi dufise je ndavuga ko abakinnyi dufise atakibazo na kime gihari n'umukinnyi umwe mu bandi no kuvuga adahari hariho n'abandi bashobora gukina ndibaza ko atakibazo.